kubaha ikaze hano ku Imibereho TV ndashima cyane Imana yo mwigira kuko itwongeye umunsi wo kubaho tukaba turiho turi bazima Imana ibihere gucubahiro ndongeye ndabashimira mwebwe mukurikirana ibiganiro bica hano ku Imibereho TV Imana ibahe umugisha cyane kuri bashasha turi ku Imibereho TV aho twiga utuntu n'utundi mu bijyanye n'ubuzima bwa misi yose ducamo nuko ukaba uri mushasha ndagusabye ndakwinginze kugira ngo ufyondaho hepfo hatukura hari jambo sabone cyangwa subscribe uraza gufyonda n'agakengeri kari hirya nako kazogufasha kubona notification kuri telefone yawe igihe cyose tuzoba dusohoye video nshasha hano ku Imibereho TV nuko uno munsi tugiye kwigira hamwe imigambi itatu idashobora kugutwara amafaranga arenga ibihumbi amajana atanu by'amafaranga y'amarundi tugiye kwigira hamwe imigambi itatu urashobora kuvuga uti reka ntanguzaya umugambi wanjye uzoza urakura bukebuke rero nayo mafaranga tugiye gukorera ko nimba wowe uyafite cyangwa ufite ahantu ushobora kuyakura ukaba wiyumvira gukora umugambi kanaka ni imigambi itatu ndabazaniye hano ku Imibereho TV urashobora guhitamwo uwo wokumva wokorohera nuko usigare ku kiganiro mpaka giheze ndasiye kubaha ikaze Nuko umugambi wa mbere ushobora gutangura kwiyumvira ko ni salon de coiffure. Salon de coiffure mu bisanzwe abantu mufite amasalo akomeye cyane ahambaye muramba barasinashatse kuvuga ziriya salo usanga ari za rurangira usanga abakuru ariyo bimosha nk'abantu bafite amafaranga menshi ariyo bimosha nashatse kuvuga salo zibayabaye salo isanzwe. Mumenye ikindi nacyo nuko mu bisanzwe nabariya kugira abagere hariya kugira umuntu ashobore kugira ikintu ihambaye kugira umugambi ushobore kuba ukomeye cyane mumenye ko uba watanguriye hasi rero kugira ngo nabenshi usanga barateye imbere usanga batanguriye ahantu hasanzwe rero tuko tuvuga salon isanzwe salon yo kwimwesherezamwo ego hama ikintu rero gikenewe cyane ibintu bine bikenewe cyane muri salon kugira ngo ushobore gutangura iyo business ya salon de coiffure ikintu cya mbere gihambaye nuko ubufise aho gukorera ico ni ikintu gihambaye ntuje gufata ahantu hazinje fata ahantu hasanzwe aho ushobora kubona aho abantu bashobora kugusanga aho abantu benshi baca bashobora kubona ati hano hari salon de coiffure ikindi cya kabiri ukeneye urakeneye imashine yo kumwa ifo kuba ufise imashine yo kumwa ikindi cya gatatu urakeneye intebe zo kwicarika ko abantu bashobora gukoresha intebe ya plastique nk'iyi nicaye ko urashobora kuba ufite nka zitatu ukazigura ukazishyira ngaho uko business izokura ukongerezamo ugashyiramo intebe zijya ziteye imbere cyangwa za VIP ariko reka dutangurire ahasanzwe dutangurire hato aho umuntu ashobora kwicara icyo kirakwiye rero ikintu cya kane kirahakenewe ikirore kinini aho umuntu ashobora kwibona neza uriko uramumwa nibyo bintu bine bihambaye bikenewe muri salon de coiffure kugira ngo ushobore gutangura umugambi wawe icyiza rero cya salon de coiffure nuko kenshi na kenshi abantu b'abagabo cyangwa abantu b'abasore kenshi barimosha mu ndwi imwe cyangwa mu ndwi zibiri usanga ari karimosha hariho nabimosha mu minsi nk'itanu ugasanga ari karimosha rero ni service ikenewe n'abantu benshi kandi atakundi bashobora gukora irakenewe abana barimosha abakuze barimosha rero ni ikintu gikenewe n'abantu benshi icyo kintu urashobora kuciyumvira ko atamwanya ufite wo kugikora urashobora gushyiramo umukozi ukaza mukumvikana ingene mubikora ukamuhemba cyanke akaguha amafaranga kundwi ibyo murashobora kubyiganirira ko sinobijyamo cyane ariko udashoboye gukora salon de coiffure urashobora gushyiramo umukozi akagukorera nuko umugambi wa mbere nuwo ndababwiye wa salon de coiffure nuko Nuko uwundi mugambi ushobora kwiyumvira ko umugambi wa kabiri ni umugambi wa restaurant. Mu bisanzwe abantu bose bakeneye gufungura kugira ngo dushobore kubaho dukenera gufungura. Rero kwiyumvira ku mugambi wa restaurant guteka ibifungurwa ukagaburira abantu bakaguha amafaranga ni umugambi mwiza ukomeye cyane. Ni umugambi nibaza ko uwutanguye ukawukora neza nta byo guhomba vrema birimo kuko abantu twese dukenera gufungura. Rero ibintu bikomakomeye utegereza kuba ufite kugira ngo ushobore gutangura uwo mugambi ni byiza ko uba ufite ibyombo bikwiye. Muri ibyo byombo nshatse kuvuga amasafuriya yo gutekeramo, utegereza ko ufite amasafuriya manini ya kuko uba ufite abakiriya benshi bakenera gufungura. Urakenera ibindi byombo, amasahani, ibikombe byo kunyweramo amazi n'ibindi n'amafurushete, umva n'ibintu byinshi bikenerwa ibyombo en general. Hama ikindi kintu gikenewe utegereza kutirengagiza ni byo gucana umucanwa wo gutekera ko ushobora gukoresha imbabura n'amakara, ushobora gutekoresha inkwi, ushobora gukoresha gaz bivanye n'uburyo ufite. Mugabo muri ubwo buryo bwacu bitarenga 500,000 no guhanura ko ukoresha amakara, imbabura n'amakara. Ego hama ibindi bintu keneye urakeneye imeza zo kuserva zo gushira ko imfungurwa abantu bashobora kurira ko, ukeneye intebe abantu bashobora kwicara ko. Ikindi kintu utazokwigera wirengagiza ni wakora uwo mugambi wa restora shira imbere ikintu cyitwa isuku. Ni wakora isuku bizotuma abantu bagukunda, bakunda aho hantu ukorera kuko hazoba hari ikintu gihambaye, ikintu cy'isuku aho utekera, aho ugaburira abantu. Gerageza ushiremo isuku, abantu bazokwisuka, ntuzoronka naho ubashyira. Ego kuko ni wahakorera ugasanga ibintu biri andesordre, hari umwanda, nta bantu bazoza gufungura imfungwa zawe. Rero uwo ni umugambi wa kabiri wa restaurant. Umugambi wa gatatu ni kantine. Mu bisanzwe abantu nkuko nabibabwiye ku mugambi wa kabiri barakeneye kwihereza. Rero kantine ibintu bikenewe cyane ni ibintu utanga byo kunywa bisanzwe n'ibintu byo kurira ko. Rero ibintu byo kunywa hakenewe urashiramo amafanta, ugashiramo amata, urashobora gushiramo jus naturel. Rero ibintu byo kufungurira ko urashobora gukora ibitumbura cyangwa ukabirangura ahantu ukabishyira ngaho. Urashobora gushiramo cake, urashobora gushiramo udukati usanga turyoshye, urashobora gushiramo n'utundi tuntu tw'udusnacks kugira ngo dushobore kugendera kw'iyo fana cyangwa kw'iyo ju umuntu abaguze cyangwa kw'ayo mata umuntu abaguze. Rero nicyo ni ikintu kidatwara umutahe munini. Mu bisanzwe urashobora kwiyumvira ikintu cya frigo, ariko ntiwotangura kuri iyo frigo kuri amafaranga twavuze. Frigo urashobora kurindira bukebuke hama ukazoshobora kuyishyiramo mu nyuma, ariko watanguje ibyo turiko turavuga byo ugashyiramo ibyo kunywa, ugashyiramo ibyo kurira ko, ukagura imeza zo kwakirira kw'abantu n'intebe. Ego gihambaye ugashyiramo isuku, kandi nayo ikenewe isuku irenze urugero kugira ngo abantu bashobore kuhaza, kugira ngo ishobore kwatira abantu ni byiza ko ushiramo isuku. Urashobora no gushiramo udusharizo dusanzwe kugira ngo abantu bashobore kunezererwa ahantu baba ariko barafatira ibintu byabo. Nuko ndabashimiye cyane ku mwanya mwafashe muraba ino video. Ukaba ufite uwundi mugambi ubona ko wajya munsi y'amafaranga 500,000 y'amarundi, urashobora kugira commentaire aho hepfo. Komantere zanyu ziranezera cyane, iyo ugize komantere biranezera cyane. Nuko ndabasaba kugira ngo mubandanye mugira amakomantere kuko ndashobora kuvuga ikintu ugasanga nawe uciyumvira ukundi. Ndaguhaye ikaze wandike komantere. Ndabashimiye ku mwanya mwafashe. Nuko Imana ibandanye ibazigama mu banyu no mu byanyu. Abatarakora abonema cyo ndaho hepfo handitse ijambo sabone, uzoba uri kurashyigikira ibiganiro bita hano ku Mibereho TV. Nuko mugire umunsi mwiza, Imana ibazigame.